Naona zani Melissa Betty, clip zao zikivuja, ndoa itaimarika eti, au ndio wataivunja.